akhona lo uthethayo uthi umbuzo wethu umthengisi wamatikiti okubukela umdlalo weqonga uthengisa amatikiti itikiti ngalinye ke lixabisa i-$42 ithi sebenzisa ke ngoku ukurhanqa i-rounding off ke ngesingesi ukufumana ke ixabiso elipheleleyo uba sifuna ukwenza loo nto ke sizawuthi u-42 umphindaphinde ngo-29 kodwa ke ngoku umbuzo uthi masirhanqe la manani size siwaphindaphinde ke ngoku uba ke ngoku sifuna ukurhanqa okanye ukurawunda u-49 ke isawenza loo nto ukuthi ke sino-42 apha funeke ngoku simrhanqe simse kwindawo yethu yeshumi uthu ke okwindawo yethu yokuqala ungaphantsi kuka-5 loo nto ithenda ukuke ngoku sizawukurhanqa ezantsi xa sirhanqe ezantsi sizawufumana u-40 ke aze yena u-29 uyabona ke u-9 ke yena usondele ku-10 and futhi ungaphezulu kuno-5 loo nto ithetha ukuke ngoku sizawurhanqa sisondelela phezulu ke sisiya ku-10 loo nto ithetha ukuthi ke izawuba ngu-30 into esondele ku-10 enye indlela ke yokucinga ngayo u-42 ke usondele ku-40 aze yena u-29 usondele ku-30 yabona ke ngokurhanqa ke loo nto yile nto ibizwa ngesingesi i-rounding ngoye ngoku singaphindaphinda apha ke ngoku usebenzisa kwalaa ndlela besiyisebenzise kwiividiyo zethu ezidlulileyo u-30 umphindaphinde ngo-40 loo nto izawufana nokuthi u-3 umphindaphinde no-4 loo nto ithetha ukuthi sawubeka oo-0 bethu ababini ke u-30 umphindaphinde ngo-40 iyafana nokuthi 3 umphindaphinde ngo-4 ubeke oo-0 ababini u-3 umphindaphinde ngo-4 ke ngu-12 size sibeke ngoku oo-0 bethu sinala 0 wethu wokuqala sibe no-0 wethu wesibini lo uhlaza okanye ublue impendulo yethu ke u-30 umphindaphinde ngu-40 ke bazawuba ke nee-dollars eziyi-12 itsho impendulo yethu ibe ngu-$1,200.